Where is the arrest chief?
Onaga tuuliriza gwe na embeera tewumya tooke wano.